kwake ashe de yuwa ake shamwa ka shi ina kiki soyayya ta daki daki
Thank you.